Ari mu nzu nziza aho kigwati anywa amazi meza tutabona umwene nyungu wese muruna nwa mazi meza macho tuzwa turashikako tulige kwihutira cyane kwigisha ugwaruka rurunyumuhinga kugira nange uzosira kuvuga barasomereye arunyumuhinga bwo gukora kuko nasanze ugwaruka bw'ubu ni babikogwa turasa turasaba gukora nsanze ari babikogwa kuko ubonye umuntu yidoga ngo nabuze icyo nkora ku by'ukuri aba ari umukozi abasigaye kuronka uwo mwereka icyo akora nicyo kizanye rero genzobere kingene dukora tugwize umwimbu turonye amahera muribuka mu twa bose tumunwa wose tereza kuronka icyo ufungura twaciye dufata isuka turarima turarima ibyo dufungura none ubone nakandabwire nasanze ako kazu keza ntituzokubaka ntituzoronka ibintu byiza tutagira amahera none amahera avahe ni mu guhingura iyitsa imana yaduhaye duhingure mu burimyi n'ubworozi duhingure ubutare duhingure ibitungakamo imana yaduhaye kerero icyo kinzanye icyo kinzanye bavuze ngo batore ngo dutore umujenerale ngo niwe yoshobora gukomandira urugamba aho rwanyuke none rero jewe ikinzanye nshaka ko tujya hamwe tugira urunani turwanye ubukene muramaze kubibona mu makoperative ariko urukundo abanyarwanda basigaye bafitaniye barengeje ni mwihamashi cyane abaguzi banga turafitaniye urukundo nanjye kuko nari tubigize amakoperative duca rutagura guhanahana intebe ngaha mu rutani wacu birahimbaye kubona amakoperative ari ku kivi umugabo wacu sedefudede ni umuhuza ni bwo rukundo.